Kei te kōrero te umanga poro rākau hapanihi o Rotorua ki te Arawa e pānaki o Nararu a Pūtea. Ko tahirau e toru te kau ngā tāngata e mahi ana ki Tachikawa Forest Products. Engari, nā te iti haere o ngā rākau hei poro mā rātau, ko heke te umanga ki te raruraru. Ko te tūmanako o ngā uepū kaimahi, kia ora pea te umanga nei I ngā kaipupuri whenua o te Arawa, o tira I tētahi whakaitanga kia whakatupu rākau paina hei tūporo mā rātau.
The situation is that they need logs and they need a strong supply of logs. It's important that from our union we also assist in whichever way we can because it's 130 workers who are could potentially lose their jobs.
He ai ki ngā whakamārama e āhua kai ngā kauana a te Arawa ki tēnei whakaaro, engari me mātua ki te e rātau ngā pukapuka Pūtea a Tachikawa I te tuatahi.